Mara.
What?
Keka koku nywa.
Yes, sir. Aba, mwagala kunkola ki? Ono yakaleeta, naawe oleeta. Weebale. Kakati kye mbadde ndowooza, obutoonoona bintu kubidiibuuda. Ono engeri gy'asoose okuleeta. Kanugira okazaayo, nsooke nnyo kano. Kati ate edda, wayiteewo kakabanga, naawe ondeete n'akakonkanyo.